jeer balayi lumiyo lele lugo yadan qabay.
Love.
قدميان
Hey, 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 let it go.